Amandla. Amandla. Viva Mkonto, viva.
Viva.
Saltato keto saltata. Viva Ngamalala Mungameli wetu, viva.
Viva.
Viva Mungameli Ngamalala, viva.
Viva.
Ngiyanibingelela maqabane. Umkhonto wesizwe party under challenged by ANC. Isichallengile yasisenkantolo eThekwini inkantolo enkulu. Yasisenkantolo eBloemfontein inkantolo enkulu. Isibeka amacala amabili. Elokuqala ithi ilogo le
egcwele
efubeni zenu nasemabeleni eyayo. Into yokuqala abayishoyo leyo. Icala lesibili abasibeka lona. Bathi igama elabo. Now, ngizoyichaza ke. Bathi iMK ithathe igama leMK eyayakhiwe okhokho bethu uArthambo nabo bonke. Okwathi ngo-94 uma siqeda ama-elections. Oh no, ngo-90 uMandela wa declare ukuthi iMK bayayivala ayihambi ulahle ibhamu ilahle yonke into ngoba ngeke isaqhubeka ibe amasotsha omkhonto wesizwe ngaphansi kuka ANC. Uthe ngo-94 after my elections base bakha into okuthiwa yiMKVA because bebalekele ukuthi base bevume ukuthi amabhunu asiphathe ngoba ama negotiations ayelidwa yigundana ayingalidwa umuntu owaye understand ukuthi ANC imeleni nokuthi umkhonto wesizwe umeleni. Yingakho umkhonto wesizwe kwafanele ukuthi ufakwe ngaphansi kwe-SNDF then amakhomrade alaka ukwenza lokho. So thina uma sibuka inhlupheko uRamaphosa asifake kuyona sase sihlala phansi ngonyaka odlule savumelana namanye amaqabane ukuthi sesikhathele ukuphila ngaphansi kwesigebengu kwabantu abantshontsha imali zethu abantshontsha impilo zabantu ngendlela eyiningi. Sakha ke umkhonto wesizwe sahamba ke sayowurejista kwa-IEC.